Najua kuna wengi walitaka minizikwe, ila Mungu wangu hakutamani hinifike. Dunia hina wogeugeu, wengi wanaomba nifukiwe, ila nipo Mungu Baba yu.